sakala bana hula re sakala bana ho la Oh, There is a blending of many ragas in this Ramdasi Malhar, and you will feel the blending, the touch of each raga. Sakala Saya Sakala Bhulai Murava Kararahi Pukar Sakala Bhulai 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 La La Sakala banahu Sakala La la
Sudha nane namare Sudha thank you. sudhamu le
Da 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 Ah.
nadar dar tum dar dar tum dar dar dre dar.
Da 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 da
निषाद को कैसे देखा है बुजुर्गों ने,
तदियन दे तदर दान ಕದರೆ ನಾನು.